dhamaysayo dharaar quraays maadooran diina ciise sooye iguna dhamaysayo dharaar quraays maadooran diina ciise sooye
Dhamaysayo dharaar quraays maadooran dhamaysayo